waxyaabo badanna waa lagu soo bandhigay.
Tikil dia kuya la o tarab lahiyo, sida dibi arro qadara halaysa qadara halaysa
Zidati bi arok hadara halaysa